Bangalize. Banga.
Baby wanje, kumbuye idwi ryawe. Mama sheri, kumbuye guseka kwawe. Esi choma nkaronka mahera ma. Yagati genze ndagusange hiyo ma. Telefona mu gatondo, sinshaka kumbipa. Telefona mwijoro we, sinshaka kumbipa. Uragumye umutima kuko mu gisagara sugukina. Uri hangana mwiza nusamazwe n'utujana. Telefona mu gatondo, sinshaka kumbipa. Telefona mwijoro we, sinshaka kumbipa.
Turi kumwe
Nolora mosozi Nuduyi nimba Enya neza kofu wanzo zani nkwano imuhira.
Baby telefona, baby telefona. Kanyana kanje kagyo weri gisho ndagukumbuye. Mama sheri mwiza wanje ndagukumbuye.
Telefona mu gatondo, sinshaka kumbipa. Sinshaka kumbipa.
Oh baby telefona, baby telefona. Oh kanyana kanje kagyo weri gisho ndagukumbuye. Mama sheri mwiza wanje ndagukumbuye.
Uragumye umutima kuko mu gisagara sugufyina. Uri hangana mwiza nusamazwe n'utujana.
Dava me manke sheri apele mo. Je vais attendre ta voix, appelle-moi. Baby, call me. Hey, call me. Ni ite baby wangu. Ni pigie baby wangu. Adi call me baby. Appelle-moi. Adi call me baby. Baby, we appelle-moi.
Yeah. Breeze of Paradise. G-Boom Shida.
Flow money. Flow my pesa. Flow dollar. Out of flow. BP City. Yeah man.